I'm not going to be able to do that. Uyabona ndinovu uyo andibona ubuso bakho ndibulela umdali ngondipha wena ndize ngokuhle nangozithoba ndithembe ndiyacela andisoze
ndimoshe.
Ulubambo lwami, ndohlala ndifuna.